Krasse vision eba ebe bode ye ema yetimi hunu die urade nyankopon pese ye ye woni ema miense bo nipa brabo ma ebe ode ye ema yetimi ehunu ye ni swade hunu die urade nyankopon pese ye wo asasi so ye yisu ya adwene edede ebe ode ye vision ye yisu yakoma ene ade bode ye vision any say you should our willing faculty and I said the willing power any day build the vision bible dey kind akada dada e dey trade the book of proverb 29 and verse 18 bible say where there is no vision the people perish but he that keepeth the law happy is he. Inti obiara opeso omeki heaven no. Another way of transportation, another transport to the kingdom of God is someone na owo vision. Se wo ni vision na ama adwuma na eye den e dem o. Di obeti bia no beje di obehunu bia beje di ene ba bia osu ene de ebe ye obia no nso no befa ne sa eninti se bible no ka se ba bia ni swade hunu eni ne mayira na kire se esese obiara ehwe me ene de wo tie me ye no etimi nya eni swade hunu bia ebetimi a Jano, Edna free at Yasafasa, see so now waiting me and make heaven. Vision the Inyapa and Winti and a Radinian Copon, Eka ye, Edia Treye. Maria Unusa, we are losing this kind of vision, a Radinian Copon, the Maya, Sanna be a bit me and make heaven. Now, when you say yes, Christo by and Matana sin, I brought me read the Bible, me kuno Bible verse bia. My steady Bible verse na uno di nti pa Yesu Christo or by Yesu by and no ukuta vision pa apart from sir obe wudia mani pano. Na when I can say or serve a genie pa a be free your bonnet for chicken anymore. And our vision is said na Yesu Christo, no hun say as I see we should na and yet baby. Na koma ene na adwene nyinaa de ewo eno nti eye Proverbs chapter 20 and verse 12 eka kire yen say the hearing ears and the seeing eye the Lord has made even both of them nti ye onyankopon ama ye instrument a itimi manipa enya enisode hunu bi ewo ba bi e pese yekọ ene se na ye da ye benku nso a ba bi esese yekọ enisode hunu hia pa ewo yasitene mu enye de obi ada na wo hunu enisode hunu se awurade yesu beba ana sesei memu ono ankasa enya enisode hunu bi a ne kra ne ne honhom ne na adwene ni bibia gya tumu a itimi boasa nipa na ma otimi sumu onyankopon yie na afi bibia and the stratena in free saa ne nisade hunu ene ne botaya ekutemu no ene ne wonim se akwa pi ene ba nipa brabo mu a ema nipa etimi elusu ni vision ana ne nisade hunu a ekuta no nisade hunu a ekuta ye no aya de ebanie onyankopon ma ye nisade hunu a ode yakoma ene ya adwene ene yen willing faculty ena ede eso ye ni swade hunu mu se bibi su obi eni so se mepese me kosoro ahenie ni mu a epacho eye vision eye ni swade hunu eno nti mepese obehwe sa verse we ede amaye ose ewrade nyankopon ne maye ni na osa maye aso se ne ebe ya sa ni ni aso ni nyina na eye instrument a eboa ye e ma yetimi accomplish ye vision na wonim se your people are omo wani nenso mu ni vision so hope one of the disastrous person our asase we so a eye onipa o wani nenso ni vision senke beya enka unye nimpo a enke ye nemo so onipa wani na oni vision a obrepa renhranke rade nyankopon se ompese ye beko wayward nti eno ono ankasa boa ye amaye enisade hu na yebetimi dia pem e de akọ ye nim. A lot of distraction ewa asasi so ebitimi free aware mu ebitimi free adwuma mu ye maya wo mu any society a yete no etimi maye lusu ye vision na yekutai no na ye ntimi afa nko osrahimie ni mu eno nti adumre bi na nko fo bi ba se nko ma chi yesu e de na akwa akodi wo hene yesu kristo ba na okuta botai nti no ohunu se na hinie mfra asasi so na ono de na hinie ni eyo ewo soro eno nti wa made ye etwa ne ho ehia abra na wo sayare no na nkofo ehili no abra wo ma nkofo aduane die enam awie no na nkofo ehili no abra wo na anteposo na nkofo ehili no Yesu Kristo ya wadwuma bebere ema otimi nyadom na emo wantimi andestrate no saa nyema na andestrate no emfiri botaye ntia eye oba ani nti oba kaya Yesu Kristo wu sori ye no oso ye de osoro ne asase su tumi nyina de ahye ne nsa na che se Yesu Kristo oba no oye visionary oye obi ana botaye bi esine ni so enu nti ena Paul ni Peter moka se yehunu ekro bi a yamfa nsa ene yeye yuti se ekro no enye architecture bi a ne ye ne mu onyankopon na ne de na asem enso etimi aye nti se obi tiem na opese onye ni so ade hunu a epacho eni so ade hunu a eye perfect ene eni so ade hunu e bi wiwiye pa ewo nyankopon me nyani so ade hunu ene ebegbaji ye nso na echina nso no ye hweya na ye hunu ye ye hunu nkofo pi a ombeka eye edi ye nsem ebeka ekukudam ebeka sabi pioto e shanko for nintadi eshenko for any baby uncle for we be kakupi. Then so sani pa chrono and near ye huni bio typical example I saw Bible say na bra saw echo we in yanim ponchine eba no Bible no so be you di for sene we ye no echo ye sabusum finu echo toye. Sana ni pepe bre no wona e beti me afa yen tuma pa edi fra awa di ni pen yina beji ya tumu nenso yeni so di uno yen jima fan kwanku wea eya dia eha adwene pa eyi enu nti media ma to ni din said the biggest tragedy and as a disaster ewo man ya bra bom ene se onipa owa ni nenso no oni vision eya pa se utin so ne nam sa ne nam a aha from abe born bia na chese e de na eko na ne na na christopher bebre no so ye ni vision a ebitimi we itimi to ye adwuma betimi ama ewre fi onyankopon aware ebitimi ama ye ewre fi onyankopon because Jesus Christ ba ye mere bia obeka asemi kire se monko frɛ wo mu a ahenie ne ye won dia ne mra na Jesus Christ a prepare baby papa dia ma won na Bible ma meti ase se aware eyi bi mu fri bebia na ese so mu ko nti Jesus Christo ka se yenko foro mura no ebi shase me excuses afi na maware afi na me mwawo afi na me nya adwuma bi nti enye me bi owa e distract yen vision ni nyina ne se wa hunu botai ene baabi a opese unya nkopon so na wo so no riko wie du a obeye mediocre to be start ne so no wentimi amfa nkwanko wie na won shranka unya nkopon ene na adom a ode adom ye mu bi se ye de enyema miense ene timi eso ye vision mu na emu eye den me pa cho se wo de eye sika ana ode ade de shabo fraket wansem a na sabi wonsem wo de shabo fra na otimi gi ade ne fi ni nsem na mom se eye wonsem be ye den a na eye nkase a ewo wonsem wo na nkase a me ye vision etimi gina ye pa no eye yakoma ene ye adwene ene ye willing faculty se wo de se wa adwene se me amegina hei ana me amete hei ana wo a wutie me me pese me kwa ha bibi bie ni ho e betime yi ma adwene e die free so a e ma wo utime nya a perfect vision na nyankopon bible no ka kire chronicles wo ma ne se ewurade nyankopon de nani e kire wi ase nyina o pe obi a oye pe wo ewurade nyankopon nem na ewurade mpe obi o pempa ye nyankopon po obi a utime kan bible Nemo unyankopon po bi a owo vision your what subscribe to the idea of God the urade nyankopon ote nyankopon asem ase the opese o making heaven the opese botai bi sin ani so no ono ene unyankopon ehwe na no ye ye program yi awo ye Maryland urade nyankopon na so me ka se mi de fa we same boat say no wo vision say abrante ni training for 4 years for 9 seconds record 4 years for 9 second record. Utin se bibia munapem. Media to me say and kofo bit mabunabem. Society bit mabunabem. Even the college bit mabunabem se ah. Na we ye the first year na ye. Na then a winyan fan to one name will be a vision. Bibia munabem. Bibia ni webunabem. Poor cabitre said, Dian a bit matter to me no yanko pondomo. Na o bo bo and yame to me teso. or say ye sika na ya awye a wantra na yarea na yenin ye may be a twenty panwesia itime the strategy and vision. People of God, yenya a perfect vision. Bebia ye betime a weary ye pa ne radi yesu Christu bekasa kwa pano kwa fo we di kakre wune kren se yen fe ye ni NCB biso. Bible ne so on yo nyanko pon or di ni pa kwe ye pa. Muma yen fe ye ni NCB biso na yen pim enfa enko yenim. And when David can send you a Psalm 119 and verse 37, or Katra and say, turn away my eyes from beholding vanity and quicken thy me in thy ways. David when he said, in surrounding no, na maybe a sasia air bonny so say ah na so ekum thousand and na David okum 10,000. Let us say David when he said in kwa four many three yen de dodo when ya emma bibri aware emma sebi sebi abigail kokunya ne aware ye Bible sin a tram for so crano unyane ba it me ware ye and yema ne chan wen say na ne and yema ne emma David if look comfortable. Na na David huni se emane ni efrisa wo nyanko ponyiso. And inti David katere se turn away my eye from the beholding vanity and quicken thy me in thy ways. Fami si wukwa mpaneso. Rademame ni nko si eye vision. Daina mi pese mi siye no. Mwe ni swadi wuni bi se me sifye. Mwe ni swadi wuni bi se me tokea. Mwe ni swadi wuni se meye kese wa abirabwene me. Eno eye nenso enfani pe nkwe wye pa. David itina sinu huni se sani ma we nyina ne sa ewie no eye popro a ne mo de ma nipa owie ewie pa no ene se obenya eye vision se eka menko na nka meti ewurade nsani fa so eka menko na meti ewurade nchen na no na esuafo ni bi esase ene nkofo bi esase se epopo na utin se omo vision no enye wawa so osura hinye ne urade nyankopon ama won the 12 tribe of Israel and afei the 12 disciples no omu din wo soro because na ebimo contemplate se se yakosura metena agya ne nsani fa so we simisu metena ne nsabenkum so na bible si zibidi ne ma me no mo bible ka se agya sa okwo ahinye ma enka ma me ma no entra o these are things are ye hear se this end time ye ka wo ya adwunu because o we self for na no wo ma dwini ni nyina ne ye se metra on sabenkum so okwa hini mama metra on sabenkum so enunti ena Jeremiah chapter 6 and verse 19 nekatre verse 16 nekatre se mama ye baby atete atempone da baby afakwa ensei aho osi ye nkofa so nti urade kabi atre ye eni swadi muna minu mienu esesi ye nya ene se ye susu se ye betre urade ense di faso ye susu se ye urade betra da kopim ewe ye eno ye perfect vision urade nyankopon ate ebi egu ye nisua esisi adwene ho anopa ewieye enumre ane ahomache ne yeka ye mu se ebeye dan ye timi akoso ahenie ne mu abo sina nkofo bi kan oma ko mu se ye abram asefo ye na ahenie ye won dia na yesu kristo ka kere won se mo susu nka mu mu se mo ye abram asefo oh enti ye wie ba bia nwemoa enkodie enya enisode wunu bi ewo asoro se ne se meda me benkun so a ehemfa na me kosa de sebi sebio eye ewura mono eteto anahaban mono teto ena dada eteto no na ni nyina ewurade prepare yen se ebetimi ameki ya bi David asmo kai no eya de me de pa yi oso turn away my eyes from beholding vanity and quicken thy me in the day of in thy ways when you say ene ebu obi wa America ha sei se bibie ni wa ha no se me wa America ti obi so ba America fa America dia bo ne bo obi di America kwa ma obi so ya wo nimpo ha obi so ba ha se ono hu ne se bibi obi adwene esi heaven so obi so afi no ba ono so adwene e asasi so enti ye ni so ade hu no obi akuta ne de eti se di obi kodwom na obi ton tomatoes na obi ton moko na obi ton bidie na obi ton we memo de ebeboa yempa ene se ebenya ni so ade hu any yay in free when yanko po nino ase. Yanradia kakra with the book of Matthew chapter 6 and verse 22 to 23. Bible said, the light of the body is the eye. If therefore thy eye be single, thy whole body shall be full of light. But if thy eye be evil, thy whole body shall be full of darkness. If therefore the light that is in thee be darkened, how great is that darkened? So Bible is saying, say, ye ni ne radin yankopon de ma ye ne ye vessel. ya koma ne urade nyankopon de maye ye instrument no ye yusu sa koma we etimi e de eye a journey of perfection ye di ye di ye nyani sodi hunu bi urade amfa ni na amfa ma ye nkwan se ye mfa enye vanity ye mfa enkosi dan ye mfa enware ye mfa enye dwuma pa da bi nemu ye mfa ye ni enso en prepare se bitime nya osrahinie no the book of Colossians chapter 3 verse 1 mun nyam ni bible scriptures awo de ni kristo yesu owu e di enya ne dia o se monfa mani enwe ba bi awo no nti urade nyankopon amaye instrument akoma etimi ma ye di ani ehwe kristo akoma etimi ye etimi di ani esusu ba bi a eye kristo yesu wo no na etimi aboa ye mpa abran chama di onyankopon asem be kona wie yi me pato efe ese urade nyankopon be shira ye wa asasi so ene ye ni ji ye ese urade nyankopon be pege wa asasi so memo ye hwe ene ni di ye trimu dem yɛnhwɛ ɛna nidi etirimu dɛm yɛyɛ awurade nyankopɔn adwuma yi ebi to asuafoɔ no nti sɛ ebi to ɛyɛ ɛnyɛ nwa na mmom yɛsakyera de firi ɛho bible no sɛ na yesu kristo ma ɔmo tumi sɛ monkɔmfa nkɔsa yareɛ montoto ɔmɔne monkɔka monkɔpɛ mu nka nkyerɛ wɔn sɛ ɔsoro ahenni no aba ɛno nti no nnipa nyina nnwane mmra yesu nkyɛn anaa mmra awurade nyankopɔn nkyɛn bible no sɛ ɔmo kɔɔeɛ no ɔmo yɛ no sɛdeɛ kristo yesu yɛ ɛhyɛ wɔ ɔmo sa yareɛ ɔmo ba no na ɛdidi wɔ ɔmo tirimu dɛm nti ɔmo bɛ nyina ɔmo sɛ yasa yareɛ ɛtoto ɔmɔne nnipa nyina abɔ agye yɛn so yesu kristo ka kyerɛɛ sɛ ampa na mmom mɛma mɔne gyeɛ ne nka asase so nti da bi ada no yesu kristo na ɔma yɛ temple baabi a ɛsɛ sɛ yɛdwene ɛkɔduru yɛnwene deɛ bɛtumi ayɛ wɔ asase so no saa deɛ yɛ a yɛyɛ yi paul mu ne petro mu bɛyɛɛ bi ɔmo apron ɛtumi gu nkɔfoɔ so na asa yadeɛ ɛgu ɔwɔ a sɛbisɛbio ɔmo atumi yesu kristo tetɛ suo na ɔde afa anwea na ɔde afa obie ni so na asa yadeɛ saa nneɛma wei nyinaa ne yɛ nneɛma a ɛntumi mfa nnipa nkɔ heaven yɛnim nkɔfoɔ a ɛbɔ nkɔfoɔ din ɛbɔ nkɔfoɔ date of birth ɛnyɛ sɛ sɛbisɛbi wakɔgye aduro bi ɔnkɔgye aduro bi a na mmom ɛyɛ vision a ɛno ɛka asase wei so yɛkɔ soro a ɛmfa onipa nkɔ soro na mmom deɛ ɛde nnipa kɔ soro yi onipa n'ani ɛda yesu kristo so na n'ani agyina ɛwɔ awurade so sɛ awurade nyankopɔn ɛnɛ wo ba menim sɛ wobɛfa wo ma ɔma sɛ wo ma wo ma no mpo ɔmo yɛ two ɔmo yɛ one anaa ɔba no mpo yɛ half a me kobi saa deɛ ne bi ne vision awurade nyankopɔn pɛ sɛ yɛn nyinaa yɛhwehwɛ na baabi a nwemmoa ɛnkɔwe yɛ gyapadeɛ no ɛno na awurade nyankopɔn ɛka ɛho asɛm john chapter 6 verse 15 awurade asɛm sɛ and when jesus therefore perceived that they could come and take him by force to make him a king, he departed again into a mountain himself alone. One and can pa him ye. What ye see ya? Yo wo ye so hinye na mode mano. Then ye ye Juda anase ne enye ye baby anama men papa ifri. Enye Bethlehem ahinye. Enye babibia eye ahinye ye Juda busyemu. A Juda busyemu so sin Israel busya akunya. Because a wanna David etna ya usine palace. A wanna David tina yo kase ni kru. Uwe Israel. Samaria for ne enko amanfra for creating baby hine. Ɛno nti na ahabu mu nyinaa timi di hene ɛne jehu mu nyinaa timi di hene na mmom de israel kunya paa ne yɛ deɛ wɔ juda ɛno na na yesu kristo nka ɔmo bɛfa no mena kɔdi hene because the last king obedi israel hene ɛyɛ sedekia ayɛ kye no ɛde ne kɔɔ babylon yɛnyɛ ɔhene bia bio nti yesu kristo no mfiri sɛ papa wei deɛ dewe a ne kasa si tiɛ papa wei deɛ dewe ɔsi wɔ adɔyɛ ɛne nneɛma nyinaa ɛsi akye no by force na nka yɛma ne bɛdi hene ɛwɔ ne mpa ahenie wɔne mpɛ sɛ elevation bɛba n'abrabɔ Nesu Yesu Kristo ka kyerɛ sɛ ma hinie nya. Ne kyerɛ sɛ Yesu Kristo no wɔ anisoadehu no bi a na wɔ nipa bi ni bi. Epa to ye ye tie nyina. Ye nya ni soadehu no sɛ heaven ne de sɛ atwi ye mu ne bɛte ye pɛkra na. Ebeko bi yɛmfa ye mie words ɛmfa nkɔ heaven. Ye de abraba ɛsɛ fata. Abraba efi ni dem biara ani ho. Abraba bɔni biara ni ho. Ye de ye ho bɛto awurade asɛm so. Ebesoro awurade nyankopɔn na awurade nyankopɔn selete ne ma. Ye nsu etimi akobi ye ni niamɛ urade nyankopɔn sɛ ɛyɛ perfect vision ɛni sɔdi wu na ɛda hɔ clear a ɛno ɛbɛtumi aboa yɛ yesu kristo dwane yɛ bible ne sɛ na onim sɛ na ahenie ni asase so no onim sɛ ahenie wei so no sɛ yɛde obi si ahenie so anaa asase so ahenie a ɛdumire bi a nipa no yɛtumi etu no And I say, it which in the dia, or here I yat in the dia, you twin in a nasem pawa, it mean a yatade, this see what Bible, you two be by force. Then when Yesu Christo, a hinian, a hinia, a twin chada, I wanna know, Percy, and then the boom you could dia dia any year, and into then ye a mutima making heaven be. In Nana say, ye dia bra bobber to war, I say ye, ye Percy, a co heaven be. Sir Sandy, so I do will web you when you saw, and ye money your because all your candidates for heaven. Then one say, and you. Wa adwene mu na ya o sebe die be bia bebebu atobia yempoye mu die a ene urade nyankopon beja wa efi se urade nyankopon fre Gideon po die adwuma esa ne nsa no ohwe nipa mu se me wo kobena ne fo ho omo ankometima patan tokwa nanso ne hu wo mu urade ka kire wo sesa fo ne yefo mu ntontan ye mabi mu enko enso na no de ode ne nsa bebom anum bi no ono ye nyansafo ne mo de ode na no beleke enso no oyo bi ehu wo ne mu na bible ne se urade nyankopon selete wo no yi bi de totwene ni and I mean your bema would jam ye emre e do se woma yin yen fa yeni and shebe be ura di Yesu Christo wu yena o koye no. Babo ne se na okay the book of Acta. Babo ne se nank above wobi nu appear to the apostles no a ka se a dena moshe e ye baby moshe wodi na Yesu Christo ye fani every brunkum de koye no. Sano besa baby ne te se yesu ye owu yen o sore ye no sore yen wanka sase so wan nante asasin so o koye no. Ọti ejẹ ni sani fasuwa odi demaye nche ne mbere na betimi aso na oba sisi ana oba fo wo mu a omo ne na adwene ye pe omo a no mu ani da so se me kwako didde e wo soro me kata ma ya mabru chire da me papa eba Italy se 80s or 70s na che se enko fo boje so o we ni we che se uti se ye wa boges wa wo Italy o boges wa brichire ni ade uti se omo ba no me ka brichire won sema na ye ni da so ye pe se baby ye pe se baby e wo ya adwene mu ebi ton wo japa die de two kran ebi e fa means bi aso de two kran bi fa nsuo so de two kran ni nyina ne se wo pe destination bi etimi akọ baby ye etimi sei wo ti ase bi ni madamfo bi e fa ne Frank ni na na ye adwene Radio Mercury cost best and 2004 abrantie no alcoholic ye adwene my Ghana echire oni ono ankasa company or pe Canada akọton e japade ne fa na o de ko Canada we ni 3 months pe na branch ne ko wo o wu o Canada aye de ni funu asaba o my Ghana e ba besie ne e de na ni pepe ba bi a ye pese ye kọ ne ye kwa aye nwebuo ne wo ho ebi wo ye ko wu oti ase e ma so berema ni document passport German passport ope eje passport ba ko e wo my Ghana e wo wi ase a me se uyi German France Italy, Spain, ye rank you first. What you see? Ba passport no wu ye na passport ne dan enche. Uti mi fan ko ba bia. Ne mo ba bia ye kwa kotena. Ye benye ni jie sronko nya sasi so. Eno eye wo soro ba bia se odi pe bi bon na dwun mu po. E se o person kwa obetimi akọ. Bible ne se not by our mind, not by our power, not by our strength, but the free word of Yankopon. Just obey se me person me kon enche ni bi. Bible ne se na petro ye na dwun se o person okọ Yesu. Na Bible ne say Yesu ka say to wanamo ebra although na it look impossible because Yesu nantin so so a o petro be nantin so so ye say nanso na ay petro person okọ petro nim say it look impossible so be ko heaven petro nim say it look impossible so be nantin so so na mo na Yesu Christo ejina na tifi na o ka kire ne say omra sanso na menso menu mie ne urade ka kire say ye mra se ye pese ko heaven na ye mra ye nya ye pe na ma urade nyankopon no omma ye ni so de huna bitima meki heaven ye ne kakra me pese me kan ade kire nyankopon ba nsranka ye ye ti o nyankopon asem ye de ye ho nyina to asempa ne so na ye de ase ye trim se se urade ba ye kobi urade nya ye ha urade mpoye urade nyankopon nya ye ha ye mu bu ya koma ne nyina ya adwene nyina ye ho ho nyina ne mfama sa papa no ifi se wo cover people no so he was maligned because of us ye bu no because of ye ye tinte so good so because of us de nyina ne se no of pewe papa ene de amaye na no na ye the book of proverbs e ka kire ye se ejapa ene wo nipa o prepare inheritance e de man ma na hwe Yesu Christo aka wo John 14 se o prepare baby e de amaye Hebrews aka kyerɛ sɛ kuro no yɛamfa yɛn nsa ne sie awurade nyankopɔn dɔyɛe awurade nyankopɔn me se ɔdɔyɛe ka asase wei so ɔde nsu asɛ so pɛn mobɛkae ne wɔ mmerɛ no nsu asɛ so pɛn ɔwɛ ɛyɛ brazil a mmerɛ bi yɛtwa mu nsuo nkɛyɛ afa half of the nation pɛpa yi kuro no nyɛma bebree tumi sɛe na ɔsoro hɔ deɛ birbia ntumi nsɛe awurade nyankopɔn ɛboa yɛn sɛ yɛbɛtumi akɔ onyankopɔn mmoa wo sɛ wɔte asɛmpa yi na ebia wɔde wo ho ato asɛmpa yi si sɛ mepɛ sɛ menya perfect vision yi bi a awurade yesu boa fa nsa to akoma so yɛn nyinaa yɛmmɔ saa mpa yɛ bi mfiri yɛakoma mu ɛsɛ awurade nyankopɔn ɔka sɛ mmerɛ ne kɔ awie yi a ɛma yɛnnya yɛn ho nhyiahyia mu na ɔnkronkron so bɛba na ɔbɛkaka yɛ no awurade yesu mmoa yɛ sɛ obi pɛ sɛ ɔfa awurade nyankopɔn ebi a na n'ani afiri awurade so ebi a na ewiase dadwene atwa ne mpere ebi a na awareɛ mu nsɛm nkratasɛm ne akonto mu nsɛm ebi a awoɔ ne nneɛma bi atwa obi mpere na onim awurade a epɛ sɛ ne dan mu wode wo nsa gu koko so na mmienu mmienu bɔ mpaeɛ mansa so na yɛn nyinaa yɛmmɔ mpaeɛ bi mepatɔ bɔ mpaeɛ ne firi wo kra mu sɛ awurade nyankopɔn sɛ ɔmfa wo bɔne nkyɛw sɛ ne ɛbɛyɛ a ɛnɛ asɛmɛ yɛ bɛyɛ bɛtumi nyɛ impact ɔwɔ abrabɔ mu ɛnyinaa yɛ mmia no ne yɛmmɔ mpaeɛ bi o yesu kristo di mu